Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cuno munsi mwibuke yuko turiko turiga igitabo cy'ivyashuriwe Yohana igwa kivuga ngo ibara rya kabiri ryabonywe n'isi y'umwiza ibara rya kabiri ryabonywe n'isi y'umwiza igitabo cy'ivyashuriwe Yohana ni igice cy'icenda uhere ku murongo wa 13 gushikana ku murongo wa 21 niho tugeze umumarayika wa gatatu aravuza numva ijwi riva ku mahembe ane y'igicaniro cy'inzahabu kiri imbere y'Imana ribarira umumarayika wa gatandatu afise inzamba riti bohora abamarayika bane babohewe ku ruzi runini Efurate abo bamarayika bane bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka babohoregwa kwica ikigira gatatu c'abantu ibara rya mbere ryatanguriye kukwaduka kw'abayoboke ba Muhammadi rikageza ku iherezo ry'amezi atanu nk'uko twabibonye abamarayika bane abayobozi abamarayika bane bariko baravuga ngaho muri uwo murongo n'abayobozi bane b'abatumani abo nabo batwara ahitwa iarepo ikoniyo Idamasiko hamwe ni Bagidagi bano bayobozi ubwo bwami bari batwara bwari bubeshejweho n'amazi yava mu ruzi Efurate kakuriya mu gihugu cya Egiputa muri Egypti babeshejweho n'amazi ava mu ruzi Nile ubuhanuzi buvuga iki ubwa mbere bari babujijwe gukora bari bakengeretse ariko inyuma y'ico gihe barabohowe nk'uko umuhanuzi yari yarabyeretswe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka bisobanura iki dukoresheje imvugo ya gihanuzi iyo umunsi umwe ungana n'umwaka tuza gusanga biza kugwa mu myaka amajana atatu na mirongo icyenda na rimwe n'iminsi cumi n'itanu Muhammad wa kabiri yahavuye ajya ku bwami guhera mu mwaka w'igihumbi n'amajana ane na mirongo itanu na rimwe kandi akora ibitero kuri Constantinople aha yahavuye yifatira ubwami bw'abaroma icya gatatu cyari gisigaye kubera yuko bari basigaranye agace ka Constantinople nk'uko twari twabivuze mu cirwa giherutse n'umwami yarakateye bino tugira tubisobanukirwe neza turabica ubuhanuzi buriko buravugwa igitigiri cy'ingabo z'abagwanira ku mafarasi cyari bihumbi amajana igihumbi kabiri ico gitigiri cyabo naracumvise uno n'umuhanuzi bano zino ngabo ziriko ziravugwa n'abasoda b'abanyeturukiya bagwanira ku mafarasi inyuma y'uko abarabo muri arabiya bakoze ibitero byinshi kuri roma bano nabo barabo muri turukiya b'abayoboke nyene ba muhammadi bamaze kuba abisilamu bayoboke inyigisho za muhammadi nabo bahavuye baza gutera kandi nerekwanya amafarasi n'abari bayicaye ko bari bambaye ibyuma bikingira igikiriza bisa n'ikibengebenge n'agafyiri n'amazuku imitwe yazo amafarasi yari nk'iy'intambwe mu kanwa kayo havamwe umuriro n'umwotsi n'amazuku ikigira gatatu cy'abantu cyicwa n'ibyo byago uko ari bitatu umuriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo kuko ububasha bwayo mafarasi buri mu kanwa kayo no mu mirizo yayo kuko imirizo yayo imeze nk'inzoka nayo iri n'imitwe kandi niyo ajyanisha bagenzi uku niko byari bimeze ku basoda b'abanyeturukiya. Haruhande yuko bari bafise inyigisho zizimiza, bari bafise inkoho, bari bafise imbugita, bari bafise ibigwanisho bikomakomeye. Mu gihe uno mwami yari amaze kwima, yari yumviye ukuntu azotsinda Constantinople. Kino gisagara cari gisagara cubatswe ku rugero ruhambaye. Abami benshi bari baragerageje kugitera, ariko byari byaranse maze uno mwami arondera umuntu wiwe. Uno muntu wiwe yarazi gukora inkota ku rugero ruhambaye, maze aramusaba nkorera ikigwanisho gikomeye ku buryo nzogitera ujya mugwa Constantinople, maze wose nkawushyira hasi. Uno muhinga mu gukora intwaro, gukora ibigwanisho ruhonyanganda, yarakoreye ibigwanisho abasirikare b'abanyeturukiya mu gihe bakikuza Constantinople, maze bagatangura kuyiteka. Ikintu caboneka gusa wari umuriro n'umwotsi, maze bya Constantinople n'intwaro y'abakayisari bigarukira ngaho. Uko niko abanyeturukiya bifatiye Constantinople, maze Constantinople igatangura gutwagwa nabo. Inkoho rero ifu y'ubumara n'ibisasu bya kirimbuzi nibyo byakoreshwa kugira ngo abanyeturukiya bigarurire Constantinople. Iyi mvugo y'imirizo yerekana ukuntu abanyeturukiya bari bameze koko. Amadarapo yabo yerekana imirizo uhereye ku mpera y'imyaka 1500, nk'uko twabibonye ni kuvuga mu mwaka w'1499. Imyaka 391 n'imisi 15 yategerezwa guhera mu mpera y'umwaka w'1840, maze ubukristo bukongera gukomera. Abami bane baca batangura kuganza. Abayisilamu barakoreshejwe kugira ngo bahane abiyitwa abakristo, yamara ari sinagogi ya Satani. Bagenzi, nk'uko ubuhanuzi bwari bwaravuzwe, ino misi yarakore abanyeturukiya nabo nyene barateye imisi imyaka 150. Abitwa abakristo atari bo bahanywe n'abisilamu, abisilamu b'abanyirabiya, maze imisi imyaka 391 n'imisi 15 abantu bitwa abakristo atari bo bahanywe n'abisilamu, ariko abisilamu b'abanyeturukiya. Guhera mu mwaka gushika mu mwaka w'1840, maze inyuma y'iyo myaka b'abami bane twatanguye gusobanura tuvuga yuko aribo bagereranywa n'abamarayika bane. Barabohowe, bahabwa ijambo, iby'abisilamu biragabanuka, ubushobozi bari bafise buragabanuka, maze bumaze kugabanuka babakuru baca bongera baraduza batumani, maze baca baraduga batangura kongera gutwara nk'abakristo. Birivuga ngo ikintu cyababaje umuhanuzi kandi nawe gikwiye kukubabaza, hariya mu murongo wa nyuma, wa 21 tuhabona abajamba babaje cyane. Naho ibyo byago byose byari byashikiye aho hantu, abakristo gito ntibihanye. Erega mu gihe ubupapa bwari bubonye inguvu z'abarabu zigabanutse, bwaciye bwongera gusanasana za nshingiro zabo, bwaciye bwongera gusasarasana bya bigirwamana byabo. Inyigisho z'ikinyoma zizimiza zerekana yuko isabato yakuweho nk'uko twabibonye. Inyigisho zihamagarira gucura amasanamu no kuyasenga nk'uko twabibonye, byose byongera gukomezwa na bugingo. Mugenzi, ubuhanuzi bwavuzwe byose byarabaye, ariko ikibabaje ni uko bano bantu batihanye ngo bahindukire kirekire ariko bagashishikara gukora ibibi. Mbega nawe mu gihe wigi byerekeye buno buhanuzi, urahitamwo gushishikara gukora ikibi canke urahitamwo gukora ibyiza? Mugenzi, hitamwo Yesu ukore ibyiza bigishoboka. Nanje umusabyi uhoraho ndasenga ku bwawe. Dusenge uhoraho mwamushobora byose, utegeka bikaba wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami urakoze ku bwana majyamba dasanzwe uhejeje kudushikiriza mu gihe mwami abantu ho mwakino gihe bahawe ibihano, ariko babihawe kugira ngo bihane bagakomantaza umutima. Mwami ndasengeye umuntu wese aherije kumviriza kino cigwa kugira ngo yoye gukomantaza umutima mwami yamara hindukire yihane, nawe umugirire ikigongwe kandi nk'umusabyi wawe ndasenze kugira ngo niyamara gukomera azocike igishinga ntaye gikomeye kuri bagenzi biwe. Mu izina ry'umwami Yesu Kristo turasenze, dusengera abagwayi abafise ingorane zitari zimwe, turasengeye abaduhaye umutwaro. Reka uwizeye wese yuko Imana igiye kumushyira ku isengesho ryiwe yifatanye nanjye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuvuga ngo amen.